E manako ana te māngai tōrangapū o te taitonga no te rōpū reipa a Rino Tirikatene. Ka tautoko hia tana pire e whakaū ana I ngā tūru Māori motuhake ki runga I ngā kaunihera ārohe e era atu rōpū tōrangapū o te whare pāremata. Mā tārā tautoko ka ture te pire nei. Arā ka mana ngā tūru Māori ki runga kaunihera ārohe, pēnei I ngā tūru Māori nei I roto I te whare pāremata. Anei rā ngā tai pitopito a Eruera Rerekura, tā tātou tū te tōrangapū.
Don't you want to have a say in how you're represented in Parliament?
Ko te whakakāno I tanga Māori me te kōwhiringa pōti Māori, ngā kaupapa e kōrero ia whānui tiana.
Couldn't have got better timing, and I think it's great to draw attention to the issue of our Māori seats and the importance of them, the history of them, and the fact that you know, we still have some further perfecting to do in our laws.
E haere anau I puta mai tēnei pire, nā te mea I tēnei wā, kei te rapu ngā whakaro ngā kaipōti Māori, he hea rārangi hōni e hihena I a rātou te noho ana.
Ko te pūtake o tēnei pire e wakaū I ngā tūru Māori ki te ture kōwhiri. Ai tā te kaitiake take kōwhiri e whakātu ana ngā tatauranga I tēnei wā e tata ki te 2,000 ngā kaipōti Māori kua whakapiri atu ki te rārangi whānui. Ā, ko eke I o ngā kaipōti I runga I te rārangi Māori mā te 2,052.
Mena. Kei te nuinga o ngā kaipōti Māori whakawhiti ati ki te rārangi whānui, tēnā pea ko te pātai I ahana tatahi kia whakapūmau ngā tūru Māori.
This isn't about retaining or removing Māori seats. It's all about making sure that we're treated the same. And I think when viewed out in that light, I'm very hopeful that I'll be able to gain New Zealand First support.
Ai tā praone, kei reira, te tūmanako.
Mena e noho tonu a Aotearoa tuatahi me te rōpū reipa I raro te whakaro kotahi, tēnā pēa tā hakaaena a Aotearoa tuatahi, kia tukuna atu tēnei pire I te committee hakawhiriwhiri mō ngā take Māori.
My main task at hand now is to gain that cross-party support so we can, you know, pass it through its various stages through Parliament.
Ai rānei, ka aere tēnei pire ki te komiti whakawhaiti Māori ei wakarotanga mā rātou, tāria te wā ki te ai. Iruere Rerekura, te Karere.